tot de plus recovery e temi vom mai da te pacuta.
Oh!
fyrir þú fyrir kókir í þeirra og við tóra að þau og þú kamma um geti og við geti í hómaðið að nóttu byggjum hanskvæði.
Tēnā nō koutou katoa, tēnei au huri nō te maunga tītō he o Taranaki, he mea tēnei kia koutou ka tōku ngā wai mōna tōku ingoa.
Tēnā tā koutou whānau, e tēnā tēnei atu tō mai anu, kona hi nātu ki ngā awa o oraiwa, te rā reke māna.
Kapa i kāra aue, kāra aue. Hei, so, yā! Te kaupapa o tākoutou tūi tēnei rā. What was the sort of basis for your guys' breakfast today?
He rā whakahirira tēnei ma mātou mō tupuni kōkiri. He rā poropuroa ki tēnei ki tā mātou hōpiri pono hika. E mōhi ona kei koutou kātou ki ana mahi katoa i o te tupuni kōkiri mō ngātou turu te kau tua hipa. Nā i rome e tēnā ka tukuna tā mātua ronga ki āia i tēnei rā. Nā te mea he poroporo tui ia kuki, ka tui e ki tā mātou tahe i ngā tau omua. Nā i rome e tēnā ka tukuna ngā waiata kei Waimahara.
And what is the waiata, or the rōku waiata group? What is it about it to Puni Kōkiri and how does it sort of work, Chief?
Most of the group we stand there and we get told what to do. And then we follow and te kui and te nui o te wā ngā mātou kei te haere te katoe. Ko mili whai a tēnā e tēnei wāhanga. Ko mili whai a tēnā e tēnei wāhanga.
Just also, many of our roku have actually also come from our regions of Te Puni Kōkiri. So it's not just our whānau here at Pōneke. We've got whānau from Ōtautahi that have come to join us, Tauranga Moana that have come to join us, and also from our Tai Hawaii offices as well. So it's great to have, you know, all the different kōkuna of our tari with us today.